yitwa Jean Berchmans SIBONIYO. Jean Berchmans SIBONIYO ni umwe mu gwaruka gwigeze kuja muri America kwiga mu vyerekeye uburongozi leadership muri vya business entrepreneurship cyano kwita kwitunganiriza imigambi icyo gihe hari mu Denver kuri the University of Iowa muri America hama ndagaruka turashinga amashirahamwe atandukanye ayo gufasha abakenyezi no gwaruka amebe na entreprise itwa Sako Services hama niho munyuma nagisubira muri America kwiga vya agricultural and rural development donc ibintu bijanye n'uburimyi hamwe n'iterambere ryo mu gihugu hagati hanyuma ngarutse niho twahura n'abandi bantu batandukanye baje mu program atandukanye muri America iyo bita exchange programs hanyuma duca turiyumvira ko twoshiraho ihuriro gitwa ko ryo tuma dufasha abantu kugira twogira impact nini ya cyangwa twogira ico dushitse kinini ya turi kumwe nk'abandi ba alumni boss abalumni no kuvuga abalokhea abizo programs zitandukanye harimo Mandela Washington fellowship Humphrey fellowship harimo Yali harimo IVLP harimo Suzy harimo Awe harimo nabandi nabandi n'izindi program rero mu nyuma niho twaca dushinga rero Burundi Alumni Association igizwe hanini ya na Burundi Alumni Media nacho gituma tuwihano tuvuga ibya media yacu hariho Burundi Alumni Cooperative aho tukorera ibintu byo gufungurira abantu co-working space aho kandi dushobora no gutuma abantu baronka internet imeze neza bakongera bakaronkeraho ubumenyi butandukanye nuko rero hakaba kandi hariho nico twokwita Burundi Alumni Center atu dufugira amaformasiyo atandukanye turimo turafasha abantu kugira baronke ubumenyi ntagakosa bwerekeye kwitunganiriza imigambi kwibeshaho cyo twokwita life skills ego mvugeza ubu rero nije ndongo iyo media muri sense mu kugwe ugihugu twebwe twibaza yuko abanyagihugu canka bene gihugu Burundi bwacu burakeneye amakuru atosoye amakuru nyayo kandi afise n'amasanamu asa neza nico gituma rero twagutse ibikoresho bitandukanye hariho amakamera hariho ama switch hariho amakamera yo ku mpome harimo kandi n'ibindi bikoresho byinshi aho nubwira ngo turonke amasanamu turonke amajwi turonke image zitosoye hanyuma n'inkuru zandikwe zitosoye twarashitsemo n'ibyo by'amamashini yo kwandika kugira ngo umuntu wasohore inkuru yanditse neza kandi ifiye nyamba ari video bari video nziza nyamba ari amajwi abara amajwi atosoye nyamba ari foto ibari foto isa neza ni muri iyo ntumbero rwo twaheruka mu rugendo hanze kuja kugura ibyo bikoresho kugira ngo ikinyamakuru cacu kibe gifise amasanamu atiyoroye twaciye turondera internet imeze neza ikorana na satellite bita Starlink ni y'Abanyamerika imwe ya Star ya Elon Musk rero twaramaze kuyigura twebwe turayishikanye ubu rero iri installe abantu barashobora kuyikoresha ari nacyo bituma turasaba yuko n'abandi boza twazi ko bafite icyo kibazo ari benshi muri ico kibanza twayinstallemo aho twayise Leaders Corner abo bantu bose barafise uburenganzira bwo kuza bakaronka connection bakahakorera kongera bakahafungurira bakongera bakahasabira icyo kunywa kandi bari kuba rikorera ibikorwa vyabo mu yandi mashirahamwe ya zindi musanzwe muzi nti ndavuga amazina bazihura ko ari benshi niza carte sim carte sim nayo ni no kwita bando ni bando ugura canke ni umutekero bagura bakawurangura bagaca bugurisha ku bantu benshi batandukanye ugasanga ari abantu babaguriranye ugasanga nti byakunze yuko bose baronka umuvuduko umwe kubera iki ni benshi ku mutekero mukeyi kubera ivya carte sim urumva ni nko kuranguruka gurisha rero utwo yaranguye tushe tuca ko abantu benshi kandi tukaba twatundi bakoresha ubuhinga bwa zijya telecommunication nyene telefonike usanga bigorana mugabo uni internet iri kuri satellite hejuru bisigura yuko nabashobora kuyigura si benshi ni cyane cha kabiri ari internet ya satellite iranyaruka cyane nta kibuza nta si ya fibro butika ngo yacikiye umazi si ya yindi ngo amatara ngo yacitse ngo antenne ngo ntishobora ngo kuba yoshikana oya yoyo ni kuri satellite no ngahi wawe nico gituma bitandukanye ari gituma ntumira abantu kubuza kabisa kuza abamaze kuyironka mu biro byabo no vuga nti ni felicitation batarayironka nabo kuyigura ni byiza sindiko ndagira publicity ya Elon Musk ariko je nk'umuntu wayiboye ayikoresheje nabo nyinyaruka cyane ariko n'abatarayironka iwacu nababwiye ko ariyo ikibanza cyugururiye bose ushobora gufunguriramwo ugakoreramwo kongera ugasabiramwo cyo kunwa bita leaders corner dukora ngaha mu rohero Calcien SS Avenue Sous-Sedine ni 25 inyuma y'ishirahamwe Pinide canke munsi yajya Zion Hotel munsi y'ijya hotel yo kwa Zion boza bazohasanga pankate yitwa Burundi Alumni Association zose bazoca babona aho dukorera binjire bakore ni ku buntu ariko niyaza yuko Burundi bwose bwahagurukira umuvuduko ubukene umuvuduko wa internet ubonetse naza n'ubukene ko buzogabanuka ni ukuvuga yuko urashobora guposta video kuri YouTube ikanka urashobora kugira rosheshe yo kwishura ukabikanka urashobora gukora raporo bikanka kwirungika urashobora kuba ugomba gusoma igitabo ikanka ko cuguruka urashobora kuba ugomba gushira ku inkuru kubuhinga ngurukana bikanka mugabo ufise umuhora no kuba ugwaruka guburu digital ugwaruka rukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi siko gusa nabakuze bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bizoborohereza akazi bitume baca baronka amafaranga vyihuta biragabanya ubukene biragabanya kandi n'ubushomeri inyuma y'ibyo bikoresho bishasha tugiye gukorera abantu ibyo bashaka amamanza amadokumentaire amapibri reportage iminsi mikuru itandukanye no kuvuga rero yuko nibaze batwikoreko tubagirire ibintu byiza amakamera arakwiye internet irakwiye abakozi n'isawa ibindi bikoresho bijana nyene kugira ngo image bisa neza birahari ama machine meza yo kubikorera montage arahari rero nibaza yuko hageze yuko batwitura tukabakorera ibintu bimeze neza kandi ikiryoshi nuko tutazimba kandi tubikora au service ya community cyo gituma ubuzotwitura ntazogenda ababaye kuko ntibikunda ko tubabaza umukiriya katori imboneza mu iterambere.